My brother, nangwe nangwe,
nkalabwino nantu iwe, nkalabwino nantu iwe,
muli Yesu,
nkalabwino nantu,
muli Yesu,
nkalabwino nanzako,
zambi.
Musuma, ah,
Yesu,
esawesu amweo, oh,
Yesu,
kalamwimbila mumweo wandi,
Yesu,
mama, lesa wandi musuma,
Yesu,
lesa wandi aliwa ma yo,
Yesu,
lesa wandi aliwa ma yo,
Yesu,
atapulu kutumba, tutamasha. Zambi, Musalamboka, Bulukutuma, Sukuma, Bulukutuma, Bulukutuma,
Bumbangari Wali Fasuma,
Bulukutuma,
Nehali,
sanikila lyonse kumakasa yandi Murapela kono mutende mumwebo wandi Yosenga nalomba nampala Ela lyonsenga nalala mulanchindili lambwelesa wandi Ehe Nangu wambi wapati imwe mulantemwa Nangu wambi wasunde imwe mulanchimya
Na filo kulumba mwelesa na ninde lumbanya
Takwaba takwaba
Na filo kulumba mwelesa na ninde lumbanya Mwalilingo kulumba mwelesa wandi mweva mweo Mwalilingo kulumba mwelesa wandi mweva mweo Demi mbila njemishwani na lesa Demi lumbanya mwalilinga malumbo Lesa mwalilinga
Guy Levels Music.